Mdangasi FM, the sound of the city.
It's 6 minutes after six. Welcome to Indaba on Kakasi FM. We're going to hello Alex Mthiyane. Indaba is a winner from 6 to 7. Lagu Kakasi FM. Sibonge ke the afternoon show of crew. Kusukela ngo 3 to 6. Catch them again between 3 and 6. Hey, Indaba enkulu ebhekene nathi la South Africa ilendaba yamanzi. And esike sibona nje imvudlana encane, but mangabuthi uyabonga, people tell you ukuthi no, la idingeka khona ayi. So we still have the crisis, and we had my interventions aqhamuka from the National Department yaka Water and Sanitation, and the efforts enziwa ke iprovince la KwaZulu-Natal. Lo msebenzi wamanzi ke ufola ngaphansi ka MEC Nomusa Dube Ncube ophethe iCooperative Governance and Traditional Affairs. She joins us now ukukhuluma nathi about this as update ngalendaba esikhuluma ngayo. Mhlonishwa, welcome to Indaba.
Yebo, siyabingelela Alex, siyabingelela and the listeners at home.
Yes, I'm not sure if you are aware that we are celebrating 10 years. Ikakasi lavula ngo 2006, so unyaka wethu loka 10. Being a stakeholder, being uhulumeni, being a newsmaker, I'm sure you do have amagama ambalwa ukufisela le 10 year old okuhle izalo.
Of course, I remember where Gakasi, where it used to be before, and where we used to go to interact as a stakeholder in town. And it's always been a wonderful story, actually, to think about where Gakasi took off and where it is today. And it's really a story that we really are proud of as part of the stakeholders. But nabantu nje abanje ngathi abalithanda kakhulu iGagasi from ekuqaleni kuze kube manje sifisela ngathi lingakhula likhulu kakhulu lindlondlobale liqhubeke nokusifundisa liqhubeke futhi nokwazisa umphakathi ngezindaba ezibalekile ezithinta impilo zabantu.
Ah, sweet. Coming from Nomusa Dube Ncube, the MEC yaka Cooperative. Now, MEC, ukhuluma ngendaba yamanzi, and this is ongena kwiNational Water Week and the efforts enwenzayo indaba ye drought relief. Bengikwelinye isonto ngi-invitiwe, and the tema umfundisi esenza ke inkonzo le yokubhabhadisa. Wayesethi ke, no, ngilethele nje class is enough, ngaze ngingene Nomusa Dube la. So, bahleka abantu, but seriously, kushuthi le message iyangena ngempela yabantu ukuthi if sizovulela nje amanzi kakhulu, ikhona lento yokuthi usemkhankasweni. How is this message received? Ngoba sizwa ngendlela ehlukahlukene le ndaba yamanzi selokhu qalile ukushumayela le livangeli.
Well, i-message abantu bayayireceiver kakhulu. Ngingasho nje ngaphandle kokunanaza ukuthi abantu abaningi lapha KwaZulu-Natal nase-South Africa yonkana nje seyazi ukuthi sibhekene nengwadla enkulu yokuba nesomiso lapha e-South Africa, khulukazi nje lapha KwaZulu-Natal. Njengoba usho Alex ukuthi kuleli sonto esiqalile kusukela ngomhla ka 14 kuya mhla ka 22 sibonile laphaya ungqongqosho wethu umama uNomvula Nonkonyana Water Week yethu ene theme yakhona ethi water for people and water by the people, where u minister bebekhuleka kuphindwe kuthulwa futhi nenhlelo esinazo mayelana nokuthi sisize abantu bakithi ngalezi nkinga esibhekene nawo yokuba nesomiso.
Yes.
Siyazi ukuthi indlela esiza ngayo emphakathini zihlukahlukene ngoba iy'nkinga zomphakathi azifani. Akukhona imiphakathi lapho abasenawo khona amanzi, ikhona imiphakathi lapho ngempela isimo esibi ngendlela ebuhlungu. I would say that because ngizibonele ngawami amehlo uma ngifika endaweni, and kwawena ufika ungakwazi ukuthi mangase uthi khona manje ufuna amanzi awukho ngisho kwawaphuza. And kangakanani laba abantu abahlala la fanele baphile nalesi simo lesi abaphila naso sokungabi khona kwamanzi. Impela indaba yokungabi khona kwamanzi ibuhlungu, but ngingakusho futhi Alex ukuthi miningi imizamo esiyenzayo njengohulumeni ukuthi abantu bakithi ukusafresha kwabo kungabi ngakulezinga engabe sekuyilona njengamanje.
Yes.
Understanding as well ukuthi isimo esibhekene naso kuthiwa ilesi sa El Nino, okuukuthi ukushintsha kuguquguquka kwesimo sezulu okukhona umhlaba wonke. And when we started, Alex, I think 2 years ago when we started with this campaign, at that time it was KwaZulu-Natal in the whole world. It was KwaZulu-Natal and one city in Brazil as well as in Australia, where the hardest hit in the world when we started with this campaign in KwaZulu-Natal.
Yeah, and I checked the South African Weather Bureau. It said this week singase sibe namanye ama floods. So sengizama ukubhekakela ukuthi mangabe ukuthi sidinga le mvula desperately kangaka. So zizikhona inhlelo esenzenzile ekutheni kulungile mawafika beyikhukhula but akwazi ukugcineka somehow ukuze asebenziseke.
Yes, we are praying that imvula ifike kule ndawo esidinga ukuthi ifike kuzona. Unfortunately, up to now, imvula efikile. Yes, we thank God for opening, you know, the heavens and the rain coming down. We do appreciate that. But ifike kuzona zonke indawo. Khona indawo ngempela engakafiki khona imvula. Uthola ukuthi la, like last week, Durban and surroundings and going north, ngalanga se ogwini bebekhala ngothi yo imvula iyanetha and dinetha kakhulu ngala there was nothing. Like even today we saw, even for the whole week we've been monitoring because zonke izinsuku sesiya monitorisha ukuthi ikuphi ngakuphi imvula ukuze sikwazi ukuthi senze inhlelo, but nanokuthi abantu ke baphephe ngoba mayifika kakhulukazi sibonile ifika ikhukhula ezimbi ize ne lightning ize nokuduma iyo yenza umonakalo.
Yes.
And ingangeni emhlabathini, ingangeni futhi endaweni lapho esingakwazi ukuthi khona indawo esizibiza ama catchment where mayehla imvula kunendawo esizakhile njengamadamu where zizofika sihla amanzi azofika ahlale khona bese ke siyakwazi ukwadonsa siyowahlanza bese siyakwazi ukuthi isiphinde siwasebenzise.
Isikhathi ngu 13 minutes after 6. If you just joined us, sikhuluma no MEC uNomusa Dube Ncube, ukhuluma nathi ke ngendaba yokuthi what is being done by provincial government, umnyango lo phathiswa yena ke odila ngeindaba zokunikezwa kwamanzi even nanendaba yo drought relief even though ibuye ithinte no rural development, but kahlehle uyena odriver lo mkhankaso. Your contributions as well and nendlela oyibona ngayo ke sakhuluma ngendaba yamanzi kuhlale kungena abantu abathi ya lento is not coordinated because bathompompi bevuliwe belika but kudlula imoto kamasipala ingasho lutho. As a provincial government, how do you monitor whether omasipala nalabantu okuthiwa ama districts wona ne competence yamanzi ukuthi bayayenza lento kungabe ukukhuluma le kwiprovince but kungenzeki la abaxhumana khona nathi njengomphakathi?
Alex, kuyiqiniso ukuthi zikhona indawo lapho omasipala bethu esibona bengenzi kahle khona. Ngakunika nje isibonelo ukuthi ngithola umyalezo nge-weekend ukuthi khona indawo lapha ya I think mayor ngakukhathumeno enendawo ongathi kuqhuma ipayipi noma kwenzeke njani. Sathumela umyalezo kumasipala nakumeya wetheku ukuthi sicela ukuthi leya ndawo ihambe iyo addresswa ngokusheshsha. Siyazithola ke nezincingo nakwezinye indawo, uthola ukuthi abantu bayasho ukuthi nanga amanzi ayavulekile ngoba sinama toll free numbers esawakhipha, kodwa uthola ukuthi iresponse yomasipala bethu ayisheshi ngendlela ekufanele ngabe kushesha ngayo ngoba phela sidinga iconzi neconzi ukuthi silonge. Kodwa uthola ukuthi kuze mhlambe kuphela 4 hours amanzi aphuma ayawasteka. And we have now been in discussion with omasipala but also with ama water boards with a view ukuthi ake sheshise naluhlelo lo lok trainer ulusha lolo luzosiza like plumbers and abanye abazoba ne abazongena kulomkhankaso wethu buzo ngothi war on leaks. Umsebenzi wabo nje abazoba ukuthi ba responde nanokuthi bagade ukuthi khona lapha amanzi avuza khona bakwazi ukusiza nabantu makhona lapho kuvuza khona bahambe bayosiza. And ulusha luzothola amakhono la luzothola futhi namathuba omsebenzi. Sijahile nje ukuthi le program isheshe iqale ukuze ngempela sibe nayo icapacity yokuresponda uma ngabe abantu besitshela ukuthi nanga amapipe avuzayo noma
All right, number two, it's 0861-596-596. Your comments on Facebook, Alex Mthiyane, and Twitter handle at Alex Mthiyane. What's funny like 0861-596-596. Because I'm Namtanje, we're MEC Waka Cocktail with Province, Nomusa Dube Ncube.
Gangasi FM, the sound of the city.
Okay, before Siego Lane 0861-596-596, let's go to Twitter now at Alex Mthiyane, I handle yam layer. And then Ostandiwe Kuseni, indlela okunzima ngayo ukubika amanzi kumasipala wetheku, bakushushisa ngembuzo emningi uma ubika nje ipayipi elivuzayo. Right, and then we're noting that one. And then Sibongiseni Ntwala, inkinga, mina ngabashutha bepampa amanzi emfuleni ongcolile maqede kuthiwa sizophuziswa wona. Okay, and then maybe MEC ungathanda ukuphawula kulokhu kokubili. So kushuthi ukhuluma ngendaba yasekhethameni. So la umlaleli ubona ngazuthi well unfair ukuthi bangangibuza imibuzo eminingi mhlawumbe la besuke bebuza khona ukuthi ukuphi nani nani. How is that process if njengemember yomphakathi ngifonela le toll free obukhuluma ngayo?
Yes, siyawucela kakhulu abasebenzi babo masipala ukuthi bakwazi ukuthi babe sensitive ekusebenzeleni umphakathi. Futhi bawuthanda umphakathi, bawuthanda umsebenzi wabo ngoba angikholwa ukuthi ungaba noma ngabe ikhona imibuzo ofanele uyibuze, but uyibuza ngendlela ekhombisayo umuntu wasemphakathini ukuthi you appreciate ukuthi uyabika and you understand inkinga abhekene nayo and uzowenza ngakho konke ukuthi uyidlulise umyalezo kuze impendulo yakhe ayithole. And umsebenzi wethu wokuseva abantu, sihola ngokuseva abantu njengabasebenzi bemkhandlu nabantu ababekwe abanikezwe responsibility ukuthi sisebenzele emphakathi. So it's always important ukuthi sibeke abantu kuqala. Angiboni ukuthi khona isidingo sokuthi ubuze imibuzo unnecessary, but ngiyacabanga ukuthi angikaze ngifonele inamba nami directly, mhlawumbe ngizoyifonela ngibone ukuthi ba-responda kanjani. But siyacela nje ukuthi umphakathi nawo uma kubuzwa like details, mhlawumbe ukuthi kuphi nendawo, umuntu akwazi ukunika i-description eyanele ukuze imoto uma isuka phela iya lapho ikwazi ukuthi ithole leyo ndawo.
Let's hope you won't be in trouble, because I remember one MEC was the Eastern Cape, Botswana, wake wa phone I phone lama ambulance efuna check ukuthi response ibanjani, and then by clock that call as an hoax call, and then he was in trouble explaining lokwakho MEC. Try it, we'll see, and this be ofakazi ukuthi buzamani. Okay, Kakazi,
sawona. Sawona Butalex.
Yes, Buti, sikhuluma nabani?
So ngicela ukuyibiza ngo-anonymous, ngisenandi.
Sure, anonymous.
Yabona mfethu, mangingabonga nje makuveze ungqongqoshe wethu lapho izwe lethu libulawe i-tendering system. Yabona uma uzofona uthi ugqunyelwe ipasi lamanzi, uyawulinda u-4 kuya ku-5 hours mese kufika imoto la, sekufika imoto le contract. Ungabusayo noma bekusafunwa lo muntu noma wenzakala, but nje i-tendering system iyona i-main cause i-corruption South Africa.
Anonymous, it's mhlawumbe ngithole solution, because I can assure you the MEC is taking, if ungasu check this interview ku Gagasi FM na ku YouTube, you will see well, she's taking this seriously, because ubhala phansi. What do you think is the acceptable turnaround time if kukuthi reporte i leak mhlambe ngoba ngikuzobala 5 hours? Ucabanga ukuthi mhlambe kumele kube isikhathi esingakanani?
Into eyinkinga ukuthi umuhlanga nemoto yamasipala batshela ukuthi kunento kanje, batshela ukuthi silinde i-call ukuze sothola i-reference number yalowo msebenzi. Abakusiki ngokuthi naku khuma ipipe sebesebenzisa i-material abanayo, bafuna i-reference number ekama from i-central office.
All right. No, kulungile phethe. And respect refer to umasipala wethekwe.
Okay, sure.
All right. Nokulungile, no masozophendula MEC. Let me take another caller. Go 0861-596-596. Okay, Kakazi.
Yebo, ngiyakuzwa.
Ngiyaphela sisi ubani kam?
Ngiyaphela khona ngizama isikhona.
Hello Zama.
Yebo ngizama.
Siyaphela Zama. Kutheni Paula kwakho?
Yebo. Ngisabela lapho kumama nomntase.
Siyabengelela Zama.
Yebo. Mina nginenkinga la kunekhaya kwakunempompi. Shithi kwase wanqamuka impompi, so base bekhipha ipayipi. Amanzi aphuma epayipini. Awa kontroleli ugogo wa reporter kwathi seze washona manje inkinga yelungisi.
Right?
Ayaxhaxhaza nje ngesuku. Ngisho bengayifaka lo gava bawufakile uyagcwala, ayaxhaxhaza.
Kodwa bake bafika abantu abavela like kuthungulu kanje ngesikhathi ubafonele?
I'm not sure, kodwa nje uma umgogo umbuza uthi wasa reporter kanini umasipala ungaphansi komthenjaneni.
Oh, okay. All right. No, kulungile sisi. Ngicela uze nje, ngicela nje ukuthi ubambe kanjalo. Ngathi noma details uMC angathanda kwathatha kuwena khona ezokulekelela. So umthonja neni, so iarea yako Melmoth under i district ye Thungulu. Mhlonishwa.
Yes, kunjalo Alex, we'll siyacela nje ukuthi uzama asinikeze ama details the number yasekhaya khona sizokwazi ukuthi through umasipala wethu woThungulu sithumele ukuthi bazobheka. Kanye nayo i-local masipala yethu yasemthonjaneni sizoyicela nayo ukuthi iphuthume nayo kuzikwazi ukuthi yazise i-district mayelana nalolu daba. Umfowethu lapha enanda about the waiting period. Ngiyacabanga ukuthi kubalulekile on the other side ukuthi itholakale i-reference number. Exactly because of what umfowethu enanda is saying as well, because siyazi ukuthi kuningi ukukhohlakala ife ngakubeka kanjalo noba ungathembeki kwabanye babasebenzi endaweni ethile. So uma ngabe nje kungase ukuthi noma ubani umana hambe nje ayo fixa into ngaphandle kokuthi athole reference number kwaze ukuthi yes endaweni ukuthi kufonile umuntu wonke umuntu ngamana claim imali komasipala ebengayenzanga kumsebenzi. So kubalekile ukuthi uma ngabe kukhona umuntu ofonayo uthole reference number, so that i reference number kube yiyona ezosho ukuthi call beyimala nana, nanokuthi umuntu befona mayela nani, kuqhume ipalipi noma umpompi noba umonakalo ungakanani. Plus okubalekile nje ukuthi thina uma ngabe kukhona lapho esibonayo ukuthi kunenkohlakalo noma sikhona lapho esibona khona ukuthi ama resources kwahulumeni ayamoshakala noma asetshenziswa ngokungekho emthethweni, asiyi-reporti izinto ezinjengalezo.
All right. No, siyabonga kakhulu. Shitike nawe ke zama, if ku Facebook ungase nje uzama ukuthi before 7 usinikeze i-reference number sokwazi ukuthi MEC athi mayeseyilandelela with uThungulu nomthonjane yena akwazi ukulandelisa kahle. Please, you can use the very same page noma ungisendele direct message ku Twitter at Alex Mthiyane. It's 24 minutes after 6. Ulalele indaba kwigagasi. Someone? Hello? Ngiyaphela futhi, ubani esikhuluma naye?
Ukhuluma no-Anani Masantukatuku.
Yes, Anonymous.
Bomntwana lento ethandikushiya ukuthi silapho nje leyo ophuma khona phuma manje engayibona yenzeka lapha eMtobatuba, and eyi kwakunzima kakhulu uma ngibona amanzi achitheka ngendlela ipipe bazama ukubaqaza laba abanye abantu ababonayo balipaqaza kodwa still amanzi aphuma yabo engiphatha kakhulu yabona. So now nje uma ngibona ukuthi eMtobatuba indawo emandla kakhulu esomiso kakhulu kuyona umuntu uyabheka amachothe ngalendlela mesekho esebuyile empolweziyeni kuba nzima kakhulu.
Ya kusho ukuthi lena phethi sisibuyisele emuva ekutheni kusho ukuthi bonke abasebenzi bakamasipala nabangasebenzi kuunit yakawater si-assume ukuthi bama ambassadors ukuthi kwabona uma bevuka ekuseni bezohlala la bebuye bebuyele emuva bengabiki kuma-colleagues abo abayibophezele kulo mkhankaso okhulunywa uhulumeni.
Injalo bamthiyane mpela.
Okay. You do meet regularly with the accounting officers and the mayors. Lesi Sithombo sithola from abalaleli nabo uma bekunikeza feedback baye bekutshele okunje MEC.
We do get ama reports njengalawa njengoba esho nje umfethu lapha eMtuba kubhlungu kakhulu, and I'm sure ubhlungu abuzwayo ubhlungu engibuzwayo nami because ngiyalazi usizi lwabantu kakhulukazi lapha endaweni zaseMtuba Tuba. Siye saba nenkinga kakhulu lapha komsani na kuleza indawo ezakhele uMtuba Tuba umasipala wethu. Sibe nenkinga enkulu ngoba ama bulk pipelines masafakwa, and bekuneyinkinga esize sathuma esize sasizakala ngokuthi sithumele umngeni water ngaphansi kohlelo lwaka cocktail ukuthi ayosilungisela ama pipe amaningi kanye nezinto eziningi bezifuna ukulungiswa. Uma ngabe ke njengoba umfethesha ukuthi khona amanzi kufanele ngabe ayongiwe angene epayipi kuzange azukuthi afinyelele kubantu, ngoba lapha eMtuba enye inkinga besibhekana nayo ukuthi amanzi because awasemaningi ipressure awasafinyeleli kwezinye indawo ezithile. So asegcina efinyelela kwezinye indawo, but also bekunento eyiningi ke lapha emkhanya kude zokuntshontshwa kwamanzi, abantu abadonsa amanzi illegally emapayipini bamane baqhopoze nje, and then uthola ukuthi ipressure yamanzi ihamba iphelele endleleni ngoba sekukhona imbobo eziningi ezikonnectiwe illegally, and sibhizi njengamanje ukuthi sidila nezinto ezinjengalezo ngaphansi kwalolu hlelo esinalo lokusebenzisana nomasipala, also si assisted by our national government. We do get ukuthi ama councillors ama CDWs, ama ward committees, ngabantu labo abangama structures womphakathi, and there is more other structures ezikhona zomphakathi ekufanele ngabe sonke nje sibambe iqhaza ekutheni uma sibona izinto ezinjengalezi njengengxenye ezikahulumeni sikwazi ukuthi sibike, sikwazi futhi ukuthi sikhulume. Ngoba ngiyacabanga Alex ukuthi akulona iphutha ukuthi uma ubona ukuthi into enjengale ayilungile uyibike noma uyikhulume njengoba bafethu bekhuluma nje. Mina I encourage ukuthi abantu ba report kube ukuthi sonke sibambe iqhaza ekutheni izinto zethu zilunge, hayi ukuthi usabe ngoba usabe ukuthi mhlambe uma ngabe ukhuluma noma ubika uzovictimizewa. Kubalekile bakithi ngoba amehlo wethu ngeke sibone zonke indawo and ngeke sifinyelele kuzonke indawo abantu bakithi abakhona, kodwa kufanele usizwe abantu bakithi sibhekane nalenqo siwazi futhi ukuthi size njengohulumeni okhona.
Nansi tweet evela kuzwakala emncwangu Uthi, why is the MEC silent about Umzinyathi district without a mayor for more than 7 months? No one accounts for a water crisis in that district. MEC?
Well, uzwakele ukhulumela kwakhe ke ngoba asikhulumi ngemeya la sikhuluma ngamanzi. Amanzi awadingi meya. Adinga nje abasebenzi, adinga amakhansela. Akhona wonke amakhansela lapha kulowa mkhandlu. Uma ngabe kuneyinkinga endaweni ethile, engakusho nje engingananazi we Alex ukuthi sinemkhandlu lapha ya umkhandlu wasemvoti kakhulukazi umeya wakhona is very active. Sebenza naye kakhulu odabeni lamanzi. Ngikhuluma nawe nje usanduku sicela ukuthi senze audit yokuthi ngabe effectiveness yama water tankers nokusebenza kwabantu abasizayo ngokulungisa nokuhambisa amanzi kubantu ngabe kuhamba kahle yini. Sinomasipala lapha ya abaningi abahlukene esisebenza nawo ama local municipalities okuyibona ama recipients bamanzi ase aphuma lapha eMzinyathi. So angikholi ukuthi kukhona indawo engathiwa awafika ngamanzi ngoba imeya ingekho, ngoba nje bangisho ukuthi akhona ama local mayors and ukhona umkhandlu and akhona ama officials abasebenzi, ngoba amanzi awalethwa ama imeya nama council, amanzi alethwa ngabasebenzi baka masipala. Yes, I want to agree with uzwakelo ukuthi udaba lokungabi khona kwemeya aluluhle and ludaba ekufanele silithathele phezulu sikwazi ukuthi stile nalo. Kodwa njengoba sikhuluma ngodaba lamanzi njengamanje, ngiyacabanga ukuthi angikholi ukuthi khona umthelela owenziwa ukungabi khona kwemeya ekungabi khona kwamanzi. Uma ngabe khona indawo where amanzi awafinyeleli, fanele ngabe we get reports and we deal with those areas ngokushesha. I know ukuthi lowamkhandlu uMzinyathi we doing a lot of programs nabo. In fact, baheminye omasipala ebesizama ukushesha nabo ekusebenzeni udaba lamanzi kuselokhu sawathatha lapha kuthukela water sawabuyisela eMzinyathi nakubona bonke omasipala abangama water service authorities. Umyalezo wami nje uthi cha, asibambisaneni kulolu lokuthi wonke ama political parties alapha yangaphansi koMzinyathi ayeke ukudlala ipolitiki engatheni, akubanjiswane abe khona umeya kuze umkhandlu uqhubeke. Kodwa udaba lamanzi lona ngithi mina lubhekene ngqo nathi sonke nje singabasebenzi, sonke singama councilors, singama ward committees, singama ama traditional councils, singama khosi, sonke nje sibhekene ngqo ukuthi ingwadla lesibhekene nayo kufanele sibambisane ekutheni ixazululeke.
Okay, futhi ngamnandi nokuthola abantu abavela khona ku district ukuthi basikhulumele. The number is 0861 596 596. Ngizobuya ke ngize na ku Facebook as well. Okuyindaba kwaGagasi.
Hello, Alex.
Ngiyaphila bhuti, kunjani?
Ngiyaphila, ngicela ukuba u-anonymous.
Yes, baningi u-anonymous namhlanje.
Ya, mina njengoba ekhuluma umama, ngiwumpela umasipala lo oMzinyathi akhuluma ngayo. So, ngiyawuzwa lo mbuzo obuzwa omunye ukuthi imeya nani nani, kodwa wasephendulayo ngendlela aphendule ngayo. Kodwa uma ngibheka le nkinga phezulu, iziyehlele ngisho phansi la isikhona. Ngoba njoba esho naye ukuthi abaye ukudlala ipolitiki, yona into edlala kakhulu la. Izinto okufuze ngazenziwa, amaphampu okufuze ngaye ayathengwa azosiza abanakile. Nenkinga ukuthi angithi la njengaso emsinga la umasipala emsinga ethukela fethu sidonsa amanzi adonsa othukela la emfuleni. Iphampu yakhona njengamanje inenkinga, ayikwazi ukudonsa amanzi anele. Bayakwazi lokho kwamasipala, kodwa yinto abangayisukumeli. Angazi noma sokukhulunywa kaningi nje, abanye bacabanga ngisho ukutoyitoya manje ngoba akunakiwe. Izinto ey'nakiwe kunakwe nje izinto ezinye engenasidingo. Obonayo nje ukuthi yabo kuma nje kade kuhanjwa kufakwa amabhodi okuthi akungenwa la kwama-reservoir awafensiwe. Bangawukhipha kanjani umsebenzi ukuthi kuzofaka amabhodi ukuthi akungenwa la, kodwa ama-reservoir awafensiwe vele?
Okay, no, siyabonga mfethu, I raise kahle indaba yakho, sengi understand why we're anonymous, but kulungile uzokuphendula umhlonishwa khona manje. Siyabonga kakhulu mfethu. Let's take another one. Kuyindaba kwaGagasi.
Hello, Sanibona.
Yebo, siyaphila thina, unjani wena?
Siyaphila. Ukhuluma noSakhile ngilamna, masipala semthuzini, umlalazi.
Yebo, Sakhile.
Yebo, sinenkinga thina la ewadini uward 21. Amasipala amanzi awafiki nhlobo nje, kodwa kwamanye kwezinye icala ayafika ngokwesigodi-ke la uward 21 la emthuzini.
Okay, and bayaphendula manje babuza ukuthi indaba thina singawathola amazwi wethu what?
Ba kuluma ukuthi basazo kuluma nothi ngobume yabe sinawo la ukuthi insecurity khona na ewaphethiwani. Kodwa manje kade sifuna manje kula ay manje lokuthotha ngaya sasa sidinga ikuphi ngaphela. Besicela MEC mhlawumbe ungangasizela asize.
Okay, nokulungela but sikuzwile. Okay, sikhuluma indaba yamanzi njengoba kuye Water Week, but ke kuyasitshela ukuthi ngale kwendaba yamanzi kunenkinga amanzi adistributwa ngayo kakhulukazi ke kwabanye omasipala, ingakho abalaleli beqala ngokusho ukuthi masipala bakuwona imuphi. Singakhuluma nangendaba le ethinta isomiso, what is government doing endabeni ke yokubhekana nesomiso esihlasele la KwaZulu Natal. I'll take another caller then uzoyiphendula simthathu, umhlonishwa uMEC uNomusa Dube Ncube. Ukwigagasi.
Yebo Mthiyane.
Yebo bhuti, kunjani?
Ukhuluma nomntwana lapha enkungweni.
Yebo mntwana.
Cha, ngidala ngibukela uhulumeni. Inkinga yethu la sinayo. Amanzi esinawo thina ilawa semfuleni anenkethu anobovu benkomo njengoba inkomo zifa nje ifile emfuleni. Yiwona esiwaphuza, ngiyabuza uhulumeni ukuthi ngabe lamanzi aphiphe kangakanani mangabe siwaphuze njengoba anempethu agcwele ekubunge benkomo siyawuphuza kodwa ngoba awekho amalifi athikhane iyagcina ngonyaka odlulu ukuba isizosithelela ngaso noma kwakunovemba yini noma kwaku akasazi sodwa nelifi athikhane.
Okay, no, siyabonga. Uyazi Magebe, ngendlela isiZulu sikhuluma kamnandi ngayo, bengicanga ukuthi mhlawumbe uzowathola amagama okuhloniphisa lawo amabili owashilo, wavele nje wawashaya njengoba enjalo. Kulungile, siyakuzwa. Magebe.
Enkungweni.
Yes. Yebo.
Kuphi nenda?
Ikanongoma. Yes, ngathi impela kunjalo. Mntwana, no, usehambile, kodwa ufona njalo, uzobuya asinikeza ama-details akhona. Yes, asibathathe-ke bobathathu umhlonishwa.
Yes, Alex, into engayisho lapha eMzinyathi ukuthi kukhona umsebenzi omningi esesiwenzile eMzinyathi. Ngikhuluma nawe nje, sesikwazile ukuthi kube namabhohol awu 24 esikwazile ukuthi siwenze lapha endaweni yaseMsinga. Awu 17 amaboholes adrilliwe enqutu, awu 21 amabhohol adrilliwe emvoti, awu 2 adrilliwe endumeni, nawu 4 adrilwe Grey Town. Lawa ke wase Grey Town aseza afawa ngisho amapipe ukuthi bese amanzi ayaqhunywa bese akwazi ukuthi ahambe. Ama water schemes engikhuluma ngawo ukuthi asekwazile ukuthi siwenze asiza isimo ukuthi sibe ngcono, awu 8 eMsinga and awu 5 lapha ya enqutu. Umsebenzi esesikwazile ukuthi siwenze ukudila nesimo kakhulukazi saseMzinyathi. Ngizwileke umfethu ekhuluma ngendaba yama pumps laphayana kwi Tayside pump kwi Biggersberg water treatment plant yethu. Yes, ibe nenkinga and sakwazi ukuthi siwalungise ama pump akhona ainstalliwe. Ngikhuluma nawe nje si ngasho futhi ukuthi because of amanzi njengoba desha ukuthi asemancane kakhulu lapha ya ku Buffalo River ingakho be atheng isikhathi edonseka kwangena nenhlabathi kwase kuyaphuka ama pump. Into esesiyenzile ke njengoba ngisho ukuthi sizama ukuthi senze ama borehole njengamanje okwazi ukuthi amanzi singasawadonsa lapha ya kwi Buffalo River because isincane kakhulu sekusele udaka lodwa yikho nje ama pipe ama pump ephuka. So sesisebenzisa ukuthi sakhe ama borehole okuyiwona esizokwazi ukuthi sixhume ama pipe ukuze amanzi akwazi ukuthi afinyelele kubantu. Njengamanje ngikhuluma nawe nje, awu 4 ama borehole sesikwazile ukuthi siwenze azokwazi ukuthi awuxhuma kulesi scheme kwi Biggersberg esizokwazi ukuthi si abantu bawathole emapayipini amanzi bakwazi ukuthi kuqhubeke.
Yeah.
Enye into esiyenzayo sinale program isiqalile lethi esithi iwar on leaks lapho silwa khona namapayipi avuzayo khona lapha endaweni zakonhlala kahle ne Grey Town nakwa ezinye indawo ezakhelelela elaseMzinyathi. Esingakusho nje kumfowethu ukuthi udaba alu raiseayo luyiqiniso ukuthi eMzinyathi sinawe kakhulu inkinga yama reservoirs wethu abengesenawo amanzi Kodwa I can assure you ukuthi njengamanje awu 30 amatank ama water tank akhona sizama ngakho konke kusemandleni ukuthi sifake lamatank ahlaza akwazi ukuthi abeke amanzi kuze siyehlise ukusetshenziswa kwama water tankers ngoba ama water tankers adla imali enkulu kamasipala nemali yethu ekufanele ngabe le mali sisebenzisa ekutheni kulethwa amanzi alethwa ngamapipe alethwe futhi ngempompi engingakusho futhi okunye ukuthi sifaka ama restrictor washers lokho kuthiwa ngama restrictor washers njengamanje lapha e Great Town nakhona ukuzama ukunciphisa umthamo wamanzi kwenzela ukuthi sikwazi phela ukuthi amanzi siqhubeke siwathole endaweni ezihlukahlukene muningi komunye umsebenzi engengikwazi ukuthi ngubale wonke esiwenzayo kodwa nje okubalekile ukuthi ake sibambisane sonke ukuthi senze ukuthi le qonzi nalamaqonzi asenawo amancane saphuma empompini noma sisakwazi ukuthi siwathole nangawo ama tank sikwazi ukuthi siwonge kuze kuqhubekele phambili akwazi ukusilasta lamanzi kuze kufike isama elandelayo
kunomlalelo ovelile la wathi kwi ward yabo amanzi abawatholi kodwa kamakhelwane bebebawabona efika doing this show akakhona ukuqala ivela lento le ndaba yokusupplya kwamanzi ubani oyimonitayo cause abanye baze bathi mhlawumbe nenhle sepolitiki yini cause uma ngabe ubona ngempela ukuthi kule award bayawathola amanzi but thina siwatholi la ihamba kanjani le ndaba
indaba yama water tankers njengoba ngisho Alex ukuthi ngokwethu kufanele ngabe ama water tankers amba ngokuya ngokuya abe mancane kepha sibe nama storage tanks because I see njengohulumeni lento ukuthi abantu fanele balindele iwater tank bahambe neigubhu belindele imoto ukuthi zifike and inkinga esithola Alex ukuthi because i demand noma inkinga seyinkulu kakhulu yokuseleka kwamanzi nesomiso uthola ukuthi imoto ifika kule ward iline wabantu mude and kudala abantu bamile bayimisa imoto ithele uthola ukuthi esinsikhathi izoqhubeka izosuka la iye kweindawo mhlambe aphelele endleleni amanzi fanele ibuyele emuva ihamba about 50 kilometers i truck iyolanda amanzi amanye by the time isibuya sekukhona abanye abantu endleleni nabo abayimisayo so into sike sicele emphakathini nakuma ward committees nasema councilini wama ward ukuthi siyacela ukuthi kube ama ward committees kube ngama councillors wama ward abhekela imphakathi yawo because sinama ward councillors nama PR councillors umsebenzi wabo ukuthi sisize umphakathi kanti uma ngabe sazi ukuthi ukhansela bani nayi imoto sifikele ward 21 sicela siyazi ukuthi sinika u 13 minutes noma ihour ayisuke imove ihambe kwenye indawo imoto ihambe ifakele bonke abantu kungathi mangabe seyifika endaweni imoto everybody now akasafuna ukuthi imoto iqhubekele phambili kuba buhlungu kakhulu and ziyenzeka izinto ezinjalo it's true but engakusho ukuthi sithathile umyalezo kubaba lapha usakhile wo 21 emlalazi about ukuthi kade bagcina ngisho nokubona ewater tank sizolandela udaba sizokuthi kwenze njani kodwa engingakusho ukuthi umkhankaso wethu sinawo njengamanje ngempela wokuthi silethe amathangi amaningi azokwazi ukuthi i-truck mayifika ifakele ethangini ekwenzela ukuthi umuntu noma angavuka ngasikhathini akwazi ukuthatha amanzi awathele ethangini azibuyelele endlini angalokhu abantu bakithi beme ama-cube amele ama-truck
mama ngabukhuluma nabalingani bakho kwa-health bathini ngoba umagebela ubekhala ngendaba yokuthi into ayibonayo abantu bazogcina sebegula ngoba la manzi lawo bawatholayo angcolile njalo bengakafiki kuleso stage sokuthi umthelela walamanzi kube ukuguliswa ke abantu nawo
siyacela ukuthi umphakathi njengoba esho usakhile lapha ukuthi amanzi abawaphuzayo amanzi angamahle siyacela ukuthi bawasebenzise ngokucophelela ngokuthi bawaboyile kuqala amanzi ngaphambi kokuba bawasebenzise futhi bafake ujiki njengoba sihlale sifundiswa ukuthi siyenza kanjani ukuthi amanzi angasigulisi but okubaluleke kakhulu ukuthi siyacela nasemakhanseleni wethu nomkhandlu wethu nalabo abalalele abaphathi bemkhandlu ukuthi asi athende lo daba lolu ngokwami ngiyazibophezela sekhile ukuthi masingayithola nenamba yakho khona la singayithola sikwazi ukuxhumana nawe obekumntwana sikwazi ukuxhumana sithole ukuthi kwenzakalani sithole neprogress yokuthi njengoba sekukhulumile nasho ukuthi inkingi kuphi siyayilandelela ngokusheshsha sikwazi ukuthi sixazulule
no siyabonga kakhulu 1842 indaba ungagasi
Gagasi FM the sound of the city.
All right, 1844. This is Indaba on Gagasi. I'm going to Facebook. Alex Mthiyane, a page lelo. I'm trying to send you some wezo kubusa ngubambisana kanye wezo hulmen bomtabo wazo Natal and koskazi Nomusa Dube Ncube. And usayitsheni ayabonga Dlamini uthi siyabonga imizamo uhulumeni ayenzayo kodwa ke ngifisa ukwazi ukuthi iziphi inhlelo abanazo mayelana nalomphakathi wasejozini esike sawubona ubhikisha ukhala ngokuthi ijozini dam igcina iphakele abantu bakude amanzi bona bekhelene nayo bengenawo. And then bese kuzothi umthokozisi Masondo, indaba enkulu le ngicabanga ukuthi kufanele mostly ama factory amakhulu aye kusebenzisa amanzi. Two, we must start purifying salt water for drink and many more. Kusho umthokozisi Masondo e Blue Bank. And then bese kuzothi ubo Mfeka, kunento engiphatha kabi ukuthi uhulumeni why engaxhasi imboni ne sugar industry cause kwezinye indawo abantu balahlekelwa imisebenzi ngenxa yesomiso. And then umfundo SJ Mia, ngila emtshezi amanzi akhona kodwa amapipe madala ingakho uthola evuza kakhulu ewembezi. Okay, uzophendula ku-MEC ithi ngithatha ke nama-calls khona sizoxuba ndawonye. Usegagasini, sawona?
Yebo, sawona phela, singani?
Ngiyaphela sisi, ungubani igama?
Mandisa.
Unandipha?
Yebo, Mandisa, akamasha L.
Oh, Mandisa. Yes, Mandisa.
Nginenkinga la ekhaya, ngikamasha ka-L, kuthubishelo road. Savuzelwa amapayipi elompompi kunala mapayipi la amadala ompompi anamawashi libe lelavuza kusakhona ikhansela lokuqala uba majola kuze kube yimanje sekhona ikhansela lesi asikaze sizesizakale akukaze kuze kukhange amanzi amosheka ngaleyo ndlela nje ayaxhaxhaza isethelethe isigubhu asiyentini akuthi amanzi mesegcwele lapho esigubhini sesethelethe mese mhlampe ayastop ayaqhubeka nje axhaxhaze njalo.
So manje mangabe uhulumeni ekhuluma indaba yokuthi asongena amanzi nama-leaks eyi uvele nje ushawu nembeza ukuthi
ngimekene ngishawu uvalo ngizwe ukuthi hayi cha ibuhlungu lento ngoba khona abantu abayosela amanzi thina sinamanzi achuchazane nje ayihambelayo.
Yimake le number kamasipala le ayi toll free eyibe khona kwi-statement le ebikwayo uma ikhansela lingakusizi awukaze uyifonele le yamanzi nje.
Ngaye ngayifonela inkinga besengibheka ama-reference number akhona manje angiwatholi ngoba ngafona kayinqwaba nje angiwatholi la ngingwabe ngithi mhlampe ngizodinga kawo.
MEC bamba kanjalo-ke Mandisi.
Yes, Alex, kuyiqiniso lokhu uMandisi akushoyo ukuthi kakhulukazi laphaya kwa L ngiyazi because ngiye ngafika nami komakhelwane lapha yangabona ukuthi kunalama toilet amadala amaningi akhona anama a toilet aphukile and namanzi and sayi raise issue nobaba umeya wetheku kanye nomnyango waka water mhlambe okufanele kwenzeke ukuthi silandelele udaba ukuthi sebehambe kangakanani nokuthi balungise lo daba ngoba njengoba eshumandisa kubhlunga kakhulu ukuthi uyawabona amanzi and okubaleke kakhulu njengoba sekugazethiwe ukuthi abantu abamosha amanzi bazoboshwa bahlawulise nama fines and uyawabona wena ukuthi lamanzi fanele ngaba wamoshakale njengoba esho ukuthi khona abantu abaswele ngisho kaleyo cunzi and nanga amanzi ayaxhaxhaza and akekho umuntu orespondayo. Sizozama kakhulu ukuthi ngokushesha si-attende udaba nathi singumnyango we-province sesingenelele ngokuthi Alex sibe nonjiniya bethu sibasuse nje sibalethe komasipala bezosiza nabo ngoba asikwazi nathi ukuthi silokhu sikhuluma nomasipala uthole ukuthi abanye badonsa inyawo and sigoqa izandla sesikwazi ukuthi nathi manje sithumele onjiniya bethu kube yibona abahambe bosilungisela uma ngabe kunenkinga fanele ilungiswe.
All right, no sengakhulu ke Mandisi nayike le ndaba esejozini ekutheni well banedamu balibona nala lishi kodwa liphakela abantu abakude kunabo uthini lapho MEC?
Engakusho ejozini ukuthi iy'ndawo ey'ningi Alex ngingakusho ngaphandle kokunanaza ngoba singiyalazi udaba udaba lasejozini yilona elisisebenza kakhulu ngoba inkinga yokungabi khona kwamanzi emphakathini iyaqala ukuzwakala khona ishaya kakhulu amawodi amaningi akhele idamukazi leliyana lasejozini asenawo amanzi Alex lokho ngiyakwazi ngoba kwamina ngayihambela ngenyawo sahamba sayobuka ngoba sifuna ukubona ukuthi laba bantu bebelokhu bekhala ngokuthi nanga amadamu idamu siyalibuka liphambi kwethu phambi kwethu kodwa amanzi aswatholi cha ngakusho ukuthi kakhulukazi khona le sibiza ngokuthi ushemula water scheme esey complete njengamanje abantu sebekwazi ukuthi bawathola amanzi khona ngizokunika nje khona even ama ward akhele leli adamukazi kuze kubonakale ukuthi indaba esikhuluma ngayo iyona ngempela sithi sesizibonele nathi ngokwethu nalapha ya kwamandla imandlakazi scheme nayo iyi-scheme esikwazi ukuthi njengamanje iphakele amanzi siyaqhubeka ke nokuthi sifake amapayipi endaweni eyiningi kodwa engingakusho esikutholile lapha ya kulowa masipala ukuthi sithola ukuthi amanzi ebekhona emapayipini amaningi amapayipi angaphansi komhlabathi uthola ukuthi aye ama akhona amanzi ayawadonsa kodwa umasipala awuzange uyenze lento ekuthiwa reticulation ukuthi bese kufakwa ompompi kabantu bese beyakwazi ukuthi bawathola empompini amanzi into esiyenzile ke ngokufika kwethu kule nyanga ezimbalwa esilokhu sifikile sisebenzisana nomngeni kuwona osiza kule nkinga sibhekene nayo sikwazile ukuthi lapho ekukhona khona lamapipe akhona ngaphansi komhlabathi sifake ama stand pipes kwenzela ukuthi abantu bahambe bewathola amanzi ngokuhamba kwepipe njengoba engakwazi ukuthi singakakwazi ukuthi reticulate kwezinye indawo sifake amathangi lapho sithatha ipipe sifaka amanzi epipini bese ngene ethangini phezulu bawathole phezulu ethangini eindaweni eziningi nje senze lokho ngoba simangele nathi masifike ukuthi hawo kanti abantu bakhala ngamanzi ukuthi amanzi awekhase khona amanzi asemapayipini angaphansi komhlabathi kodwa asigakakwazi ukuthi umasipala awanikeze abantu.
Alright, siyibonga leyo ncazelo. 0861596596 nangqonqoshe uphethekeza amanzi la kusifundazwe umhlonishwa uDube Ncube. Ukwigagazi, sawubona.
Hello.
Yebo, sisubani igama?
Ngiyaphila, igama lami nguMungile.
Yalungile. Alungile, kwenzeka ngicingo lakho. Hello.
Yeah, Alex.
Yes, sir.
Yeah, usemakhabele manje ukhuluma noSiyabonga amakhaya.
Yes, sir.
Yeah, sina ngiyabonga ngibingelela lapho umfundisi Nomusa Dube.
Siyabingelela, siyabonga.
Yeah, nangibonga sina sinawa manje. Inkinga esinayo asiwatholi ngendlela. Into engakhala ngayo la ukuthi u-service provider lo kuyena wayefaka amanzi before ngawuthi mhlawumbe ithimba lo engineer ababe lokhu ababequbela umsebenzi abazange bamlandele kahle because kunamapayipi othola ukuthi aqhuma njalo so mawubheka nje vele uzange wenzele lo msebenzi ekuqaleni kahle ngoba uyabona nje uma ngesikhathi beleya amapayipi phansi babengayenzi lento ethiwa ibedding. So ipipe lapho lichindwa yitshe nje lalula futhi kuyatholakala ukuthi amapipe ayewafakile ayengewona iquality. So ngingifisa ukuthi mhlampe ngongoshi ngokwakho ukukulandelele njalo lokho ukuthi service provider uma ngabe ezonikezwa ama-payments mhlampe umasipala othize ubhekisise ukuthi umsebenzi wenze kahle yini ngoba yabona kana siyasafarisa ekuphele 3 weeks amanzi singawatholi kuthiwa kukhuma ipipe. ama khona lo lezinto lezoba la emakhabeni kweweza lan kunentaba lezinkulu kunama brake pressure tanks lawa afakiwe mancane intaba lezi mayehla amapipe avela khumeka lolu because ama brake pressure tanks mancane so izinto nje ezinye lezi nje othola ukuthi mayisebenziwa in maintenance ingabe zenziwa yini usonkonhleko wayinikeza umsebenzi ukuthi wayithola kanjani imali ngoba uhluphile kakhulu angifuni ukumusha ukuphe kakhulu lana esasebenza kodwa manje sithola ukuthi sekusafarisha umphakathi ngenxeyani yabantu abaqashikwe bakhokhelwa kodwa umsebenzi abangawenza ngendlela lezo zifuna uku-investigate ngoba zibheke futhi baboshwa abantu makuthi ba-authorize ama-payments without ukulandela ukuthi i-bill of quantity la elokhunzeni izenzekile le zinto bezifona even kwi-map esuke sinikezwe yabona ama-standing pipes mancane kunalawa akhona la lasikhombiswa khona ukuthi no nakho ama-standing pipes kumele siwathole mancane azange siwathole so bengibetisa ukuthi mnqongosho ukulandelela lokho.
All right, no izwakele indaba yakho and uzoyiphendula u-MEC mnqongosho.
Okay, thanks.
Yes, siyabonga nge-information osinikeza yona. Lapha yana emakhabeleni njengoba besho siyabonga uqinisile ney'ntaba lapha emakhabeleni sesiyile ikhathi eyiningi. Into enhle ukuthi uya appreciate siyabonga ukuthi banawo amanzi. Njengoba sebe nawo nisho nanogesi noma singakaqedike kufinyelela kwezindawo. Sesinawo ugesi emakhabeleni khona lapha ey'ntabeni. Udaba asitshela lona lubaleka kakhulu engikunqomayo kakhulu kusiyabonga ukuthi uyayibona nalento ukuthi kungenzeka ukuthi kusho ukuthi kune shoddy work eyenziwa ngama contractors ekufanele silandele. We've taken note of that, nanokuthi sizo check ukuthi why amapipe abesta kangaka yindaba. Ngenzeka ukuthi mhlawumbe pressure, ngenzeka ukuthi kukhona lapho okungahambi kahle i-system engafiti kahle to ama standpipe. Ukhuluma nanokuthi inani lama standpipe sekufanele ngabe akhona, mhlawumbe fanele silicheck ukuthi is it the same as what was envisaged ku business plan noma mhlawumbe kwi quotation eyayinikezwe ngama service providers. I can say to usiyabonga sizolandela udaba njengoba selibikile.
Alright, it's cutting 1855. This is Indaba on Gaga CFM. Taking calls go
0861 596 596.
Okay, sekusele nje u-3 minutes. Mhlonishwa, ngathanda mhlambe before sathi ama-calls ogcina u-responda kule ndaba yamanzi kaSawoti.
Yes, engingakusho kumthokozisi kade ethumele i-Twitter lapha ukuthi sisenhlelweni mthokozisi zokuthi si-implemente i-project le ezokwazi ukuthi sidonse amanzi olwandle siwahlanze ebese siyakwazi ukuthi siwaphuze. Sisenhlelweni futhi ukuthi ama-industries siwagqugquzele ukuthi awangasebenzisi amanzi lawa aphuma empompini, kakhulukazi ama-constructions. Mabe abantu bayakha izindlu noma beyenzani i-constructions, even amanye ama-industries abasebenzise lokho esikubiza ngokuthi i-green water, kusho ukuthi amanzi a-recyclishiwe, hhayi amanzi aphuma empompini, ngoba lawa aphuma empompini fanele ngempela sosebenzisile ukwaphuza kuphela. Sisey'nhlelweni futhi ukuthi si-investigate ukuthi njengoba kwakhiwa izindlu uhulumeni wethu akha izindlu, ngabe kusabalulekile yini ukuthi amanzi uma ngabe kwakhiwe izindlu, kwakhiwe ngisho ama-toilets, abese ama-toilets asebenzise amanzi kufanele ngabe siyawaphuza. Uthola ukuthi amanzi afanele ngabe siyawaphuza, siyawaflush. And kufanele ngabe la manzi siwaflushayo amanzi vele adinga ukuthi aflushwe, hhayi lawo esiwaphuzayo. Yizinto lezo esibhizi nazo esizi-investigate-ayo, including ukuthi iplan yethu ukuthi senze isiqiniseko sokuthi at least each school has got a borehole, each a clinic in a borehole, each hospital ibe ne borehole, each community ibe nama borehole like how 6 ezokwazi ukuthi le indawo inama boreholes wawo akwazi ukuthi amanzi atholakale, kwenzela ukuthi singa rely manje ngoba sesibonile through leso miso sibonile sifunde kakhulu. Kufanele ukuthi lezi zinto sizifundile sikwazi ukuthi sizi implement, kungenzeki nje ukuthi siqhubeke nendlela besenza ngayo kudala. So yilawo amaplane esinawo njengamanje ukuthi sizame njengohulumeni sikwenza ngakho konke okusemandleni ethu Alex, nabaleleli ukuthi abantu sibasize emkingeni esibhekene nayo. Njengoba nje siyazi nomnyango wethu ka agriculture uyakuletha ukudla kwenkomo, uyayenza ne deworming yenkomo. Umnyango wethu environmental affairs now uyasizana nathi about ama parks ukuthi sisizane kuzona zonke indawo lapha amanzi aswelakele khona. Sisebenza kakhulu nezibhedlela ukuthi sisize even ama hospitals ethu ukuthi akwazi ukukopa nawo mangabe khona lapha sengekho khona amanzi. Esingacela nje emphakathini ukuthi iconzi neconzi bakithi asilonge. Yes, singa discourageki as report amanzi avuzayo, singa discourageki as report futhi nobugebengu sibona yabenzeka, whether benzeka kubantu ba drive ama trucks, whether kwenzeka komasipala bethu, let us report konke okwenzeka wrong kuze silungise isimo, kuze sikwazi ukuthi sihlale sinawo amanzi.
Alright, siyibamba lana ke ingxoxo yethu. MEC, asikubonga ukuthi ubene kanye nathi la ngicanga ukuthi uzosupdate as isikhathi siqhubeka ngendaba zamanzi. Kunama SMSs, sorry, nama emails, nama tweets, nama Facebook comments la abantu bebekade besinikeza khona abalaleli bethu, and we will take those siwanikeze i-department khona izokwenza follow up.
Yes, we will appreciate that, Alex, and also they can still send those tweets and those emails to KZN Cocktail. We are on Facebook. We are also on Twitter, KZN Cocktail. Sizokwazi ukuthi sirisponde lapho as well. And once more, siyabonga kakhulu. We will be continuing with our programs where Water Week with the National Minister coming down to KwaZulu-Natal. Ezosivulela elinye lamadamukazi awethu esiqhenyayo njengohulumeni ukuthi siqhubeke nokuletha intuthuko emphakathini. Siyabonga kakhulu nange partnership esinayo nani ukuthi siqhubezele umyalezo kubantu bakithi. Isimo sibi kakhulu. Amanzi siyawadinga, siyadinga ukukhuleka, siyadinga futhi ukuthi siwonge nalawa khona. Siyabonga.
Yeah, as they say, ukuthi save water and drink beer.
No. Water is life.
Water is life. MEC Nomusa Dube waka Cocktail. This is Indaba on Gagasi.
Gagasi FM, the sound of the city.